Ama truck ke lawo enwabonayo ashiswe izigebengu lapho ebeyishaya inhlamba.